daughter Kalalala. He toy talk a blow on a wall. He pinato nil, you to me, wall on a tao. Do you call top or thorn a tune at a soap? A little puerto, the meat a riddle. Lo y tae a good do pola, tata move an alaba.
Lo da 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 da